telephone call horror of the night. And you came out to meet me in that filmy thing and sat down on the porch swing. And I knew the moon would melt before I held it to my breast. I was found dead and well, carrying on my life with much gusto and dead breath. Buried without casket, and no one writes my epitaph. Cause they heard that I'm still breathing, and they think that means I'm still alive. Doesn't really matter when. Da 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 da. Da 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 da